come up and look and move them. Little start with me, I could see a lot. Could see a lot of people in my room. The mayor could be me, I could laugh. They had come up and look and move them. Little start with me, I could see a lot. Could see a lot of people in my room. My man, I do it, baby, KCE. The two of family, if they offer of a knee. Neuma penya hita imi masipa Kanai yai peki ingoe ke mambo uyai Ne ale mana tuu ki helea mautamai Tuku peki langi kene whakamauti ai Koe kuhi noa e na e bebe Tau laku sipi kako fotu unga peho na matapale Nge esi kapaika, moe taipa Moe taana ki anga bebe peho na matapale Toe peke huwe langi kai tinau tolu Toe peke huwe taipa folahi aho na pilo So atu kuo kai mai kuli e kusini Lango lango mai e mohe ngake piliki Si mea sai ke lane fuu kafu Melo mai ia o se peho mea fie kafu Hange ho mola nu koe lane au kawa Toi mai hange koe lato I tawa Lea hake a kau fine maa tu angutu lau Kawa o se leva iau Koe mea kofi mea koe lau Koe hako ma tolu ka motol Neo sta ue mea koe si o lau Kosio lalo ki haki mauton Ko mea kofi mea koe lalo Ko ea koma toni ka mauton Mea stawe mea kosio lalo Kosio lalo ki haki mauton Nino fo peo fi fili tai mila Pego haa mea tu fili mai e pe ma famili Ika hea kore uro matu a kia nao tolu Mo mau tolu Ko mea mama uko lotu pe mo e folo fola ke mo omi Hili ko ia malanga ta e tuku Mo tama I mo tangi lohi Weo hee ke si ke tuku tonu Ka tuku ho tangi lohi He oku hipe hipa Wei ke hanga tonu He ok ngā luku loku pea hipa Hoko peke whāna mo mali mata hipa Sino hipa, sino fo lipe lipa Lipi hipa, ulupu pula Kaue mea noa kai ke mou ka uai Pamalo ke eiti ho mou tō mai Ki muli ni, ke mole atu ala nui Tahi tahi, mo whālinga kili Unoa mai hange hono uno Honau ki lime kawi nuka ba Mei hepa fini ke tangata Aha, mei hepa fini ke tangata Ko mea kofi mea koe lau Koe hako ma tolu ka motol Neo sta ue mea koe si o lau Koe si o lalo ki haki mautol Koe mea kofi mea koe lau Koe hako ma tolu ka motol Neo sta ue mea koe si o lau Tene whakamauti ai Te otu a pe Tene whakamauti ai Tuku peki la A-a-ki E nga 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 whakamamani Te otu a pe Tene whakamauti ai